Reka twumvirize umucuraranzi Nimbona Jean Pierre alias Kibido Kibuganizo arafise icyo yiyumvira kwikena digitoro mu Burundi akaba yuko aratanga ikiganiro ku radio Kijwi rya Amerika.
Nubwa mbere kabisa je nkora ikiganiro aho atamuntu ariko arambaza iby'imiziki ariko arambaza ibintu bindi ariko uno munsi na arikintu nungutse cyane kinini namenye bwa bundi yuko ushaka kumenya iby'igihugu ubibaza abanyagihugu benye bonyene bene gihugu ivyumvire ko birava mu bantu kuvyerekeye ibitoro je numvise bikomeye cyane ariko birava mu bantu je nusaba yuko leta yovugana n'abanyagihugu bagerageze gukora ibiganiro byerekeye ibihe turimo bigoye hanyuma uyo nawe ariko aravuga ijerekeye ngo umuntu ngo ubazinuki ego nivyo fran turiko duca mu ngorane ko turiko turabona amikoro y'abantu kuko ingufu zacu tubwiye zidibana turiko turabona yuko amikoro y'abantu yasubiye hasi kubera ingorane ziri mu vya politike ingorane ziri mu bubanyi ibintu byo gushwana ibihugu ugasanga biko birashwana ugasanga hako vyo curuzanya bagerageze gukora rezechange komersio ibintu ngivyo ko turabona abantu bose bipozisiona mu vy'intambara tukabona abantu bariko baripanga mu vyerekeye kwerekana na ingufu siko biriko biratangaza cyane nituzi rero Afrika ayikiraja kuko umenga umwe wese ashaka kwerekana ko ari wakomeye gusumbya uwundi hakobo kuyumvira ukuntu bocuruzanya kugira ngo urubyiruko muri ivyo bihugu bose batangire kubona inyungu n'umusaruro jewe icyo nico je novuga birababaje intambara iri kiraba muri Congo turayumva turayibona ukumva ibihugu bimwe vyigize abagenzi abandi bagiye ku rundi ruhande tukumva urumva uko bimeze kose abazotsinda hari ukuntu bizoca bigira ingaruka yindi kandi ingorane z'ibihugu rutura tukumva ibiriko biraba Ukraine bamwe bakaba bagenzi ba Ukraine abandi bakaba bagenzi b'u Burusiya intambara iri muri Gaza ya Israel n'ibindi bihugu abahuzi urumva nituzi ivyo ari vy'umenge isigiri ihere ubwami butera ubundi ibintu ngivyo urumva n'uruvange n'uruvangatiranye mu karere aho tuva twebwe ingorane basi
ariko mushikana kidimu ruharagwa abahanzi rurakomeye cyane rwose kundwa n'abantu benshi cyane rwose ikintu
uno munsi ndiko ndumviriza n'abanyagihugu ivyo ariko ravuga ahubwo hariyo n'abanyapolitike bamwe batafise ivyumviro ngivyo abanyagihugu uno munsi ndabimenye ngakuri ikiganiro ciwawe yuko abanyagihugu babundi barafise ukuntu babona ingorane ariko baracamo gusumbya washakana bamwe mu bategetsi umenga ntibabitahura ariko urabona abanyagihugu yuko babona kabisa aho bagwaye bariko barahavuga urabyumva
nkuko twabivuze uruhara rw'abacuranzi n'uruhara ruhambaye cyane rwose bakundwa n'abantu nka bose cyane cyane muri kajya karere ikintu uruhara mwe mugira kugira ngo mutsimbataze eka ubumwe n'umutima gukundana hagati y'abanyagihugu
tuzokubwira amahoro
imigenderanire myiza hagati y'ibihugu
nk'uko
mwe mwakora iki ikintu mushikiriza niki
nibaza ndifuza yuko ibihugu bishobora gukorana neza bicuruzanye bihanehane ibidandazwa cye nibaza ko nifuza kubona ibintu ngivyo bigaruka kugira ngo izi ngorane zose z'ibitoro ibi ngorane z'ubukene hanaka kudacuruzanya n'uyu kudakorana n'uyu kubera yuko ariho ibintu vyerekeye politike mudahuriza ko canke gutandukana ku ibi nabire umwikeke urangire ibintu bihere
tibibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent muri aho Innocent Innocent uje ahantu hatari urwamo Innocent uje ahantu hatari urwamo hanyuma ushikirize ikibazo cyangwa icyiyumviro turi kumwe n'umushyana Jean Pierre Kidumu mucuraranze kirangirana
Ego mwakoze kumijambo kambiro mba manje ukenguru kira umutumire yona kuzenda mwumva ari mwiri mja komee chane nagenda mubazi none mwana kuwa wakidumu kutuzi uko nawe zwe pisu ujo utari buke wawuliku rategura iki kubijaye no guterera amafaranga y'agaciro cyangwa gushinga amasosiyete
Yesu Kristo
ukoranye n'abantu bakwizatunga kugira ngo Burundi bushobore kuronka igitoro
uraje abaririmbyi icyo bokora abaririmbyi icyo bokora bofasha na turisme mu bintu by'ingenzi gutuma igihugu kigira turisme iri hejo abaririmbyi ibyo bobikora ariko iwacu je icyo mbona ntibahawe icyo kibanza cy'uko babaha babasunika imbere mu gukwega ingenzi mu gihugu ingenzi burya zizana amahera y'agaciro icyo gisata ntikigeze gihabwa ingufu zikwiye urumvikanye ariko nta muntu iki si kibazo cy'umuntu ngo ni umuntu yoza n'igitoro mu oya ntibikunda aya n'amareta ku mareta ibintu by'igitoro n'amareta ku mareta ibintu biturenge aho bigeze n'ibintu biturenge navuze mu ntango
ubu ni Nimbona Jean Pierre alias Kibido kibuganizo ati ibintu ndiko ndabona bisigaye bincanga no mu mutwe birandengeye ati kuva nakabaho ati kuva nitwa Kibido kibuganizo navyo nari bwabone mu gihugu cy'u Burundi ati bwarafutse umunwa ate bagabo jewe ndabapima ibintu naho imana gusa
erega ni hatari gusa naho imana kuko sinari bwabone ibintu ngibi sinzi abariko barabikora baribo sinzi abo twobibaza baribo sinzi igihano kiko duracama barundi cyaricyo
ati ndibaza ko abarundi turi mu gihano kweri ati kuko ni ibintu bitumvikana
eh matera kamwe kabisa ndongozi yacu mukuru w'igihugu arabico icokogwa vuba cyane kuko abantu bari mu marushwa menshi cyane marushwa
ati abantu bageze mu marushwa menshi cyane arabibona kanatsinda ubu ibikiri byo guhisha umviriza namwe
mu gisagara cha Bujumbura biyunguruza baje mu ntara zitandukanye bidoga ko bamara iminsi batararonka ingene biyunguruza kubera ikena y'igitoro hamwe n'abatwara imiduga yunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bakora bahomba abo banyagirwa bamenyesha ko onitike ryaduze inshuro zibiri amafaranga bariha kera basaba leta gutorera inyije ikibazo cy'ikena y'igitoro harima Hakizimana
nkuko byashikirijwe n'uyu yashatse kwiyunguruza mu gitondo cyo kuri wa gatatu aho twamusanze ku isoko rya Kotebu avuga ko yarahamaze amasaha arenga atatu atararonka umuduga umwunguruza
ngasa moya no ndasha kurenga n'indu asabanye amasaha arenga kuva n'ubwo ndafatara sibani nsanga turuze shirinde yankiya saa munani saa cye cyane gitro cyase ke umuntu akeneye kuduka ari amafaranga menshi kuva ngajya mu yindi warachi na bitanu tugeze ku noti ya 30 umva
abandi twavuganye n'abasanzwe bakoresha imiduga yunguruza abantu n'ibintu aho bavuga ko ikena y'igitoro rije gusongera isibe kuko akora bahomba
igitoro iyo kibuze hari igihe usanga nyene ibintu byayanga basangana barabuze nyene bagenda kuri ariko tubuze nyene turonka amahera kuri dukorera ngaho mu asosiyasiyo yo kunguruza abantu
Dwanyi isanga twese binadukoze ko kandi umukiriya umukozi twese ni bibazo turarindira tukarindira aho bibonekera yibonetse tugapakira
baba abo biyunguruza hamwe nabo bakoresha imiduga yunguruza abantu n'ibintu basaba leta ko yotora umutirama ukibazo cy'igitoro kimaze iminsi cibonekeza mu Burundi
ko dusaba ko abishoboye kwari cyo bogarogira ngo bitoro yibonekeye
yatisanze tatso umuntu mutamuta ntupfuka no kupfuka sanyine ko gikoresha kibitoka boneka guko kitabone sirumva ntatwa turaje naho tufake uzima bgas
ibintu biruko mu gihe ikena gigitoro mu Burundi rimaze gihe kitari gito aho mu kwezi kwa gatanu ishira hamwe yitwa Sopebu byategezwe gutangura gukora mu ntumbero yo gutorera inyishu cyo kibazo ariko nubu akaba atakirahinduka
Hari Makizimana bamwe mu banyagirwa mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko ubukene bw'igitoro buri ko butuma bitaborohera kuba bavuga ko ibiciro by'ibifungurwa n'ibindi byankenerwa byigwije ko agashiga gatatu basaba leta gukora ibishoboka kugira igitoro kiboneke inabafashe kugira ibiciro by'ibyankenerwa bigabanuke Willy Sindayihebura
Unumwe mu banyagihugu ba mu gisagara cha Bujumbura yemeza ko amahera yahora akoresha mu gusuma uno munsi yigwije ko gatatu bitumwe no guhindagurika ku biciro
nka Jean-Fils abana batatu umuntu twese turi batanu inote ya bitanu aho sinopfuga ngo ndasome nimiburiburi ngomba gusoma nkavuga ntabana baronka ibyo bajya inote ya 12 hasigaga ngorwa n'amakara n'ibihata naho giye gusoma uraburi yuja niyuva urabona kuyinga ufise amahera mu ntoki Karaiki bumbaba yakuse bitatu ku makara ni wegera ngo urateke nka uvuga ati ndaguza ya 2 nuko gasose
uwo kumwe nabandi bavuga ko uko gukena ku gitoro biguma byisubiriza nindagurika y'ibiciro ku masoko byatumye n'abafite amaduba pangisha atari hake baduza bituma ibintu byonyuka
baho ntaye ntivyoreshe ibiciro byaduze icyo byigwije hafi nka kabiri kuvuga nabakinze zose zaraduze
ku nkanzu ya 30 igeze ku note ya 50 nta uvuga ngo ndashaka ko byanetse nka jewe sinokuba nko kawo mu mekeke ngo nimumba ari wo mukeke nanga ikiro kindagara n'ibihumbi 90
abo basaba leta guhagurukira icyo kibazo kikena ry'igitoro bakizera ko amazi yo gupanga yogabanurwa amahera ariho
murumva navuze ya biri ya ruguru yati nani nyine tubishikana ngahe ubuntu n'abakora ubuzi bwo sako bokongeza gashahara mugana harumva nawe tsaga mukoresha na batabicyahura
n'ubu jemba mu mirango itagisi inoti ya 10 tanu kuri ni leta mbye urabukuntu yorondera igitoro urabukuntu natwe ibi bidandazwa byo cyo ku biciro bigufi kirango na bene amazi boca barabuka dupunguriza natwe dupanze ubundi ubu ibintu biracatera bizimba
ni mugiye kubwa abanyagihugu leta yari kwiye gushira abantu bacungera ko n'igitoro kibonetse kidandazwa neza kwatana ibyo kwikika mukiye haba ku biciro byo kunguruza abantu ndetse n'ibiciro by'ibintu mu masoko atandukanye
sinari bwabo n'ibintu ngibi sinzu abari ko barabikora baribo sinzabo twobibaza baribo sinzi igihano kiko duracamo abarundi icyo ari cyo motera kamwe kabisa ndongozi yacu mukuru w'igihugu arabico icyokogwa vuba cyane kuko abantu bari mu marushwa menshi cyane marushwa atagitoro urumva kaba isukari nayo atayihari sindi umuhinga mu
by'ubutumwa
na urantahura ivyerekeye intambara amoko ibiki by'abarundi bapfa kuko hari ibyo nabonye uriho hageze ahantu uje natahura na kimwe bisa no kumenga rezo mu mutwe yatakaye yo gutahura Nangariumu na fiondi kino hanaka abarundi bakomereke sinzi jaribyo sinzi nguvu z'igihugurutura cyo kirabikora n'ukuri aho bigeze abarundi harageze ko tubwizanya ukuri kugira ngo tutahure tumenye uri ko aradukubita iyo ngoni yariyo
kibido atebaga harageze yuko tuva muri sokwe niruze harageze yuko abarundi kwicara tukavuga n'ukuri tukarabiza ingorane ziriko zipfa hanyuma tukazitorera umuti abarundi murumva yuko turembye ivyo si vy'imbeshere n'abandi bahora biremarema bavuga ngo oya ngo abo bavuga ivyo ngo ni nyanka Burundi ndibaza neza yuko ubu atani jambo bagikura mu kanwa kuko umuntu nk'uyo abivuze ubu abarundi bakamwumva bamaze kuraba ingene bamerewe n'ukuntu batose agashavuga ngo urumva kwa barundi nivyo bariko barigirisha nibaza yuko ho hava habaho abamwiyahurirako ariko ndizera yuko atawo kubaho kangwa bivuge kuko twese turiko dukubitikira hamwe inyishu nguma ndayigarukako simpengeshanya inyishu y'ibi bintu ni biganiro vy'abarundi bose hamwe twicara hamwe tukavugana duti ibi byagenze nabi tubitorere inyishu ibi i tubigira uku nakuriya ibi rero tubikore ku neza y'abanyagihugu bamerewe nabi kino gihe naho biruko mwumve mwumve aka kantu ikintu kimwe rudende kiriko kiratuma ibi bintu biba kidumu ati nimba ari igihugu ca rutura kiriko kirabigira abagabo tubimenye oya si igihugu ca rutura namba oya ikintu kiriko kiratuma ibi bintu biba nagapati nugukomantaza imitima kwabategetsi bacu gira bati hako twoca bugufi tukemera ibiganiro abarundi ni bagombe bamerwe nabi sikizima twebwe hey igitoro cy'kwiyunguruza tugifise sikizima twebwe ifungurwa dufungura tuzifise sikizima twebwe imodokari tugenderamwo zimeze neza voilà abandi nabo birabaraba nukuvuga ngo baraba inyungu zabo gusa nibaraba inyungu z'umunyagihugu nibaraba ingene umunyagihugu atesetse rero ntihagire n'usubira kwiyumvira ko ari igihugu ca rutura kiriko kirabigira ntihagire usubira kwiyumvira ko ari abakoloni bariko barabigira ntihagire usubira kwiyumvira ko ari Amerika iri kwirabigira oya ntihagire usubira kwiyumvira ko ari Rwanda ruriko rurabigira ntihagire usubira kwiyumvira ko ari Tanzania iri kwirabigira oya ivyo bizoba bibaye gwa rupfu gw'imfane ikibazo tukironderere iwacu na gapati nukutagondwa izosi nukudaca bugufi nukudahanurwa umunsi abategetsi bacu baciye bugufi bakemera ibiganiro izi ngorane zose nazo muzosubira kubona yewe ngoma mpanuro nkavuga nti bantu b'Imana emera ibiganiro emera habi ibiganiro mutaramara mara gose kuko hari gihe muzoba mwamaramaye birenze urugero aho muza kuyora muza mwasheshe bitagikunda era jewe murumva yuko nguma mvuga ibiganiro ntibagabo nihabeho ibiganiro nihabeho guca bugufi twicarane tuganire ku ngorane zose zihanamiye igihugu ariko niyo haguma hari ukudadaza agapati na bado ingorane rero ziracari nkeya na bado ubu ibiciro mwumvise yuko bimaze kuduga inciro zitatu rindi aha gapati gakabandanya bizogera no ku nciro zitandatu deni ukugira gapati gushika naho ureka abanyagihugu bakamererwa nabi kubera wewe kubera uri kurakingira inyungu zawe gusa igikwirikira aho gapati gakwirikirwa no gucishwa bugufi imana ntishobora kuvyihanganira ibwirizwa kugucisha bugufi voilà genda vuga nti ebagabo emera muce bugufi imana itarabacisha bugufi kuko imaze kubacisha bugufi muzohava musanga aho gusomera mu rumanze imana nibahezagire mwese reka twibandanirize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyatse umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.